paquete.
Awuzwe.
Izolo bengiphethuthwe.
Awuzwe.
Kanti ngenze.
Awuzwe.
As group siyamosha.
Awuzwe.
Asazale lukrok.
Awuzwe. Say.